Wanne m keke imele ina kwa fuma. Welcome to my page, Ami America. Wanne inwanya abia we na kolomo otu ndi BDS we kwa nife. Nke die tolu. Ada die ha. Na nke last born, tika lako onu we kwa nife. Kote si anya. Ife die nwede yuku unanya na bagudu benne ya mwenya lotalo. Ebebe detin. Osa mati ami nife abu 6 years in marriage. And na that 6 years in the end we'll be joy in Kofu Bose. Also, I'm going to abo. Dear no Bodo Ibo. And on down no Bodo Ibo na abata once in 2 years. Nya my henya na sofa. Na dear bro somebody na emeta puwaka. Ma di oju kwego, yes na di eji ego. But na di emesa puwaka. Obu na cho ego ifa gede no no. Abakolu di ego na ogonye nye. Na utaka fasi amane iti the marriage. Kefe bute zilo ogwa, osna mbenya batan na the family. Ni ama alone mwewe semoku between dia no mwenye. No nyawa. Nyawa by herself will be first settled the matter. Nyawa unite everybody. Osem na ne dia love oya so much. Na ne na dia love oya. But no mwenye dia, ejirike we love oya. Ejirike we na batia. Dute semoku di between wanne hamwoke na hawa. But na mpenya pata niya make it sure, niya make it peace between them. Osu na wanyana, unka hanyana osu nilego osu dia, utu haka diye ne inyo chaya, unyo chari ya bago, unyo chari ya batuwa, diye ne seti gadi ya op, opo to dunye som men, kafabe na abo ya titi, kafabe na eto ustu ya kama na oye ege ege kwa ya bonko, ima go, ne seti gasri ya umo trapo da ga, kwa omana unyo wana abanezi, and na yanwa mapa no die na sending down anot mother akponya na phone ya na junior nke dotos nweta number onya ha na akwa ife na abaka ka nwewu so na letter ke find it out no die na set rate trap ahun na de bazie more careful but before then na die agwagi e na mmadu jukwa we sia na enwere eba afu nya na nwoke nka nkozu ya si o mara onye gware anu na ya nye number onya ahu onya kpo onya ahu ke ekwu onye face to face so otunyasi we child yoko dete na adajuo the ya fobazie different people on akpozie na phone nde na ibu muta abia nde na abia enye ego you know nya malo no die ni setia opo anya dibazie more careful kezi feselu nki bazua osman tame na wanne die which is adadie na die nweru nsugbu and no mu belolu die nwa according to adadie ahu no sin no nwa ya mu bele bi fe na eselu nya na die oku owe nata na befa. Anadie alugo kwa ezibu uno. Nya udi nke nyawa aluge ezibu uno na village. Na Lagos nyawa no ni anopo talodie. No ihe una made no. Na Lagos wade digi nobodo ibo ide me enjoy. Nya prefer kafana na village ganolo. Nuna ahu die lulu. Abachie nye die uno no rudio. Mwelo nye binia. And nos ne ezibu uno die tichakula haka luo. Abachie de uno eba ahu. Nya si oke kia polu maze na de. Na enwe school uno na dea neighboring village. Another school ne more of my. Or private school. Kuu maze ya na aga school dea. Nya wanu unwe potanyi wole moto buga ha. Abasa ya aga buneta ha. Or better still. Kuu maze ahi so loda kids ne is na dea village. Aga na dea neighboring village. Osu unwe moto na bie purufa. Kuu maze ne emeye like that. Na Lagos so afano. Na fano potara here, things are expensive, and dia na cho iwe putego, na numaza na taofu. Dia sigene dimba, na fano lo na township, na cho kumu ya ga school na township, kei kumu ya gisa aga na village gano lo, ni abacho kwa nkita abachi edito. Nkahu mwane diyahu sizibe die lota, nyawu ada diyahu, osina ada diyahu bizumu na ahu, niemwe kwen subu witati. No nyaka ano gidezi, no mecha ade 4 months ada diyahu batalo. Die kwazi enye na phone. Na waka wanye wanyi biyaka ya na hanolo. Na Lagos weba ahu. Na sea Ihani biyeba au just 2 bedroom and palo. Lekwa nutu. Welebe wanegi wanyi gano. Nya wanu umye ju umabo. Umabo ahne use 1 room. Nya wane use 1 room. Die siya ke informini. Nya no umu ya emwelike manage 1 room. No ifene wewe bono. No mara manage. No mara na ipate ego fya lalo. Na nya make sure no vacate from the other room. Ka wanne wanyi weke na rudia. Nya no umu ya manage ba 1 room. Wanne wanyi weru the other room. Osim na mbanki ya juwe mana. nsogbu abatago because na nwanne nwanyị ahụ sikwere ike mmadụ n'ụdị nke but ka ịkwana ife nya ga-eme ya do the ten do the ten ọ da adaba dị na-ekwusi ike and also na nwanne di ya ahụ na kemgbe ahụ ọ natalụ di ya kwụsị ise ndịrị nyanwụ ego performance ahụ ọ natalụ di ya kwụsịrị ise ndịrị nyanwụ ego na akaụntụ nke nyanwa all of a sudden di ebido na-etiri ego na akaụntụ nwanne nwanyị ahụ do you get excuse me di ya ga-eweta ego ọ chọrọ inye o tinye na akaụntụ nwanne nwanyị ahụ isendị zero nyanwụ na ya dọrọ comfortable with ya na-asị ka ịkwanụ nke wu inye nwanne gị nwanyị ego ka o nye azụ na ya nwabụzi na ụmụazị ka ọ gịnị dị di esi ya na ọ yala agụ ụtọ ọ ga-esi manage ego ya na ego bụ nke ọ bụ na ọ chọọkwa na iwe nya kwuo na ọ chọrọ iwe ọ bụ na ọ ma na ego dị ya mkpa nwanne nwanyị onwe ife o need na ya gwa nwanne nwanyị ka o sendịgharị ego now ya ka na-aba to down o welezie to the extent na nwanne nwanyị ahụ ga-abịazi bịa sodi ebiri mba nke ya ma na ekwensụ abatago na mmarụ ichi ya so na do the thing na okwere na bachi nkịtị na buru ngwongwo ụmụazị bubata na rumi ya ọ ka ọwụ na ya na-achụpụ nwanne di ya na si nsogbu adụrụ ebe ọ sị na nwanne nwanyị na-abịa ka ọ nọ na Lagos wee chọọ ife ọ ga-emebe na nsogbu adụrụ na nwanne nwanyị ahụ agbagotere Lagos na oke mba ahụ nwanne nwanyị gbagota from one nsogbu to another from ya na di nwanne nwanyị na di na-anọ na fon all the time ya nwa na onwe bụ nwunye ya ya na di ga-ekwu na fon ekwu ọ bụrụ complain from one problem to another a ga-emegide argument na fon megide argument ike agwụ sinọ ife a ka e megidere one day ya na nwanne nwanyị ahụ ọkwa nọmarụ esemokwu ee esila nne n'ụlọ ee mere nke a na ọlụ ọsụ na nwanne nwanyị ga-achọta nwanne nwanyị achọta akwụ ọrụ ọbụla ọ na-amakpụ n'ụlọ na ọnya nwa na onwe ya gasịa bizinesi ya bata ya chọba ife a ga-eri n'ụlọ so at a point it's in the way be you ebe ịnọ n'ụlọ nwere ife ị na-eme you are not even helping me at least mgbe m ga-eji bata ka ọ bụ na-esi go nne from there ha bido mwebe nsogbu ọsụmanti amị nsogbu a nke ha nwere na that day gịnị na-ese ọkwa ofusie nne esire nne ahụ akọba ọnụ from akịkọ ọnụ adọba aka n'ọnụ o meji aka n'ọnụ ya na ya na-abọ wee nụba ọgụ and also na n'ojugo nyanwa being that in all the time na most things di na-eji abalị mba bụ nwanne nwanyị ahụ na-akọmplain ụdị di so n'ọnụ na the woman nọzi bi ya na-akpakasịzi ya alụ ya na ya na-abọ ọsọ na ndị na-eme the woman eje na ọ na-akụkụ bebe akwa ee na ọ bụ na ya mụrụ nwa na ọchị gwọrọ ya nwa na ọ bụ na ya mụrụ nwa ya ya bịa ebe a bịa nọrọ na-anarụ mkparị ọsọ m n'otu anya nọ na ya nọtụbere ka ọnya ọnụ nwa andị na ya hapụrụ ụmụ ya na-abọ ụtọ ọbụla o si chọọ ime ha na ya maara na ya mekwuo n'ite mmụọ ọsọ m n'ihi na ụtọ ọ na-esi abara ụmụ ya mba ụtọ ọ na-esi agwa ụmụ ya okwu ya nọdụ n'ime onwe ya na-asị onye na-achọ nwa n'ụmụkwa na otu esi eso ụmụazị bikos na ụmụazị a bụ ndị mmụọ n'ụwere otu esi echi eso ụmụazị na otu ị na-esi agwa ụmụazị ya okwu na nnechakwa anya na agbachikwa nkịtị na ya agwala ya dị tin bikos na ya ma na ya gwa ya na ọ ga-aghọta ọsị mati amị na ọkwa sie nni esilọ nni butere esemokwu dadi o luo ịdị aka n'ọnụ nwanne nwaanyị ka fara mechazi ọsị m na fara n'ụlọ ezigbo ọgụ na ọkwa ịdụ onwe ha aka otu ụmụ nwaanyị ya si emenụ ịmagonu girie obere dị nestin okpuru fon kpọba nwanne kọsọs na nke di tọrọ bikwa na Lagos dị ya ana onye nke ahụ bisapụrụ alụ but na the woman ejere na nke onye nke ahụ nke nọrọ kpọba nwanne ya ee na anya bịakwa n'ogbukwu enye kpọba nke last born na ha bịakwa n'ogbukwu enye nka ọsị ndị anwụ alute na nwere ofu onye n'ime juru ya si ya what is going on the next thing nke nna bịa ebe ya nọ na bedroom bido mabi ụla yawụ nke di tọrọ mabi ụla nwanne nwaanyị nke ọzọ bịa dọdị ya n'ụkwụ da wee kụọ ya ife tinka na akụ pan ma nke ada ma nke di tọrọ ma nke last born ọsọ m na ife ndị a kụrụ ya tụchaa anya na wee kpọba di na fon ife di gwara ya na ife afa na-akọ na ọghọtara na ife menụ bụ na marriage a na ọfụ na ọ dịghazi interested na ọwụ na ya na nwanne nwaanyị ayala nọ anya paakị ya akpụ ya na ba na be nne ya mgbe ya bata alụ ekpebe dịtịn ọ sị m na wunds juru ya alụ na ahụ ya niile bụ wunds ihe ndị akụrụ ya iri ezachara aza na ya sesiri ya pichọ sendị alụ di ya na dolite ndị nwere egwu ya bụ na ya na ba be nne ya na n'ọfụgo na marriage anụwa na fada aghọtazi onwe fa na ọ bụrụ na anya nlọta ya ụdị ya nata obodo oyibo ebe bedetin ka die gekwenu ntu nnu ha on side of the story na die ya chode ma ka die sikwa no ke ko melo fudo no ni fe die ku na ya na bagodu wesima ntia me now ya need the advice not what people go what to do onya polo mazi na beba nne ya otu die si be gwe ya ko onya tukure ba ahu and nya no lu die ni amara akanya na this woman ga ejisi anu osim na for few days now na fa born ebe ahu na father atopon umu ya kenenye the lady aga ekwe ya ke ada ekwe maza ha ekene nyanwa kene na ada ekwe nyanwa the lady aga ekwe ku nyanwa ekene e ma go fanos no as ndi ilo no wese mna dete na agugo kwike even no mezi de nya na chuche ni ndi nya na isi eto se ma dete kwuri ife na nni ni amara ma onya na ba ni isi ejureju wese ni agwa kwalo ndi befa si na onya na ya lotaba ndi be ha gware na yanwa bu nke nwa ya notaba bobo na die je nota ke bebe de tin o sim button na ni ade confuse ni amana na o the best thing na nwa ya hapo ni anaba na hapo ni anaba nwoke abata kwa no bu na onwere okwu nwere isi do se mi na marriage ye end go ko nya noro manage bo onwe e me the woman ignore until die abata if I be forward tell any munne biko tinye na ife na comment section. Now, this is my own opinion. Ne, obunu na mburu gi, mana maga abu gi. Mburu gi, I go nowhere. Ifunu na ahu, ewe, kwa mwani ibem, andama mna meme joro gi. Ima na some people na afu, mana ifira, ntia ni hidi kwaye, obu wakwa ni him, kuburu no kem, unless mwana mcholi ya hapuru gi. Utu ubi o mamdi, ubi o jomu di kwa. Umudu unyu bie ni ewe nkojo, ika abi ime gidemu, wagide. Me muna ge anyi geri nketa nwuram nne mbulu gi obu ni fe ni na e call bu otu si we me and the show e call you onu nwa because that's the part ma ga like agent man the show e call you onu nwa it the show ni na enye respect really as a dati gi nu na ahu I don't even support na digi gasi abia ka unu nolu obulo na e ga ga eji chotali unu adoro Oma anu omu wanya abuo ade ibi munu unu. It takes the grace of God if umu wanya abuo pinu unu. Yungwere kata kata. So digi isi nyabi ya kunu unu 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 ocholu unsugu. Osuna, I forgot this part. Oh, hene me mkosi. After that same time, you didn't say this, you didn't say that. I forgot this part. Osuna ona abu. Nyakuteka chotalu wanya wanya ahu unu. Dia say, kowe edi ni free ne fegari. Kowe edi free na abu batamuke unu. So uche die. If you ask me, the man with the one year old baby there, when we can monitor activities that lady, make sure no one can have a batan on there, or if you wait with the one year old there, but in the game on the air, Mbologi, I go nowhere, Ngay would obey the man. And if I want to get to talk, Ngay may avoid because it's not the woman or Tologi. The woman of Bunyama Tolu, dear, where Tonke Woke, the Woke Tonke wine. Mbologi. Geni respect luli asa datin and as onye tolo dimo onye tolo mo. But if only hapo dat uno, I go nowhere. That means all hapo rubedie, lota, mo wa hapo ria bem, anako de kako kan hako. Nolu dia, obu ni mani major dia, nne, chos zele ya, ima kwa lulu respect luli gine nye ya. Obu kwa anu ne choro. Nega anaba, okwa yo umwe giki ineme, umu giki ineme. Because inaba, Daman wake and nata mori fani putem with isi inala ben nagabuni inala wolo ina bi ojitegi. And the mecha bula baganata ba no wedo in bea bonatage or in here. Sumburu gin no ludia. I gwa divisi and wobu noji de chabata, I bebe de ten. That if for marriage ya you go nowhere. You understand? In all days of omogi. I happen a marriage gi for anybody who in suge ja waran gwonu. That's obu ne mana kagi de ocha ni mejolo da woman. But obu ni manu mwere ebi ito wala anyase, ni ime joria, you better go to her, say abiko ni ete sorry. Une make a peace, biri nudo. Yes, oduro oke nyamu ebi yaka unu vya norude, uko sega fix unu ye somewhere, or wani unu ke help wanya. But since wani unu ke chori ije na amone togi, just be rest assured that o end bekwa. Oga anu kwa dia, nsubuga na apota kwa. Manu unye ga, ngi wako ode alo, ipi unwegi, Rosa, many ignore. In my hotel, no one neighbor and neighbor sleepy. But thank you, Gacy, where dear. You see, and your joy, you dear. Like, gina mada no beti gina mada anoro ute ese mea oga ama eni hii na eme ihe ma yepu obatalu onwe gi ifo bu na ona agwa di gi just like ama dem but na eh they are the quite difficult too because die bu na aka the woman ko se nye ego men ka ego go to comment umunne drop all on ya before game okay unwa ga agupu comment odo ne ba akwa too much o choro ma what to do onya na ba onya noru chede dia nuko obi na eche mmom kina na ba kwusiri ike kina na ba kwusiri ike so but for me agama na o nga no kwa baba mbo mbo bata zero obu na oda adaba obu na marriage na basa anya ma na marriage na basa to wu maka no nke nwanne nwanyi and umu nne ibe bia kuma ihe I forgot this so obu na umu nne gi bunu munne gi nunu nwere nwoke ga bia chief a serious one mo were police bia na ife de na marriage si dey kwa you were police me fa arrest now at the end of it e kagano na the family ka love oga dizikwa agemezite kwa ya that's the thing bukwa na mada amari for game ndi bi nke nwa nwe ke waje ogo ebe ah na anu si adog ife ni na akazi njo obuna fa ejereje ndi nka na enega anya ni nwere mmado oburia ana enega anya ni nwere mmado nwere onye ga ekwuru gi not knowing na ndi bunu na eze just ka anoro nudo in fact go comment ife njulu to si ebe nda aka bu gi nwa na ede comment iche iru cha azu okay ina ba na the best thing ndi be fije de were police job go si na fa ha na ha bu nwanne yo no nwere mmado or the best thing if you tell again, man, drop all of our comments. I love you guys. I'm America. We'll see you in the next one. But not off my own. Then they were done. Yeah, stories because open a main story gig. No, even you will is because Nanya call a copper. So I can't continue repeating it here. J gang and those or see about who we will advise. You know, but when they share along this video.